fairly soon be somebody to love, or something like that. Find yourself somebody to love. I'm not sure if I remember all the words, but you know, well. As sure as the sun shine above, you're nobody till somebody loves you. So find yourself somebody to love. Da 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 da